Reka nguhe kase nshuti nawe mugenzi dukurikira ngaha kuri Ishami TV nizere ko umeze neza. Tudatinze. Kenny Claude Nduwimana muramuzi cyane, ni umuntu yumvikanye ku mbuga ngurukana bumenyi iminsi myinshi atuka abatutsi, abavuga ngo ni ibinywa maraso, afuga amagambo mabi cyane mabi cyane, ateye ubwoba kuri social media cyane cyane kuri Facebook, kuri YouTube n'ahandi hirya no hino. Yaravuze kweri, yaravuze cyane ibintu biteye ubwoba. Nshuti namwe bagenzi, ntago tubatindira. Kenny Claude Nduwimana noneho ubuwe n'uwitwa Medardi Muhiza byatanguye. Bano bantu uko ari babiri bari bamaze imyaka bakorera ku mbuga ngurukana bumenyi ibiganiro byo kwambika ibara abantu, bigisha amacakubiri y'amoko, bitwa abavugira ubutegetsi. Ni kenshi abatari bake basemereye kubikirwa vya Medardi Muhiza na Kenny Claude Nduwimana, ariko bavuze abavuze akaba aribo bitwa abansi b'igihugu. Ni ibintu byabaye cyane muravyibuka. Ibyo rero bitangajwe na Lieutenant na Colonel Petero Nkurikiye, avugira ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano. Na gatangaza byahindutse, haraza kuba iki karabaye. Perezida rero Petero Nkurikiye yarayemeje ko Medardi Muhiza na Kenny Claude Nduwimana ari abasuma biba bakoresheje imbuga ngurukana bumenyi, kandi ko birwa barambika ibara abantu muri izo mbuga nyene. Medardi Muhiza na Kenny Claude Nduwimana baraye barungikiwe inyuma y'iminsi bari bamaze mu gasho k'iperereza, ntago biramenyekana ibohero bagiyemo. Ariko najya nkubwire ngo Kenny Claude Nduwimana ndetse no yitwa Medardi bamaze gushyirwa mu kasho mwitangazo w'igihe. Petero Nkurikiye asa nuwongeyemo iterabwoba ku banyagihugu ngo ntibasubira gutanga amakuru ku byo babona ico naho kizoshika. Bega uyu Kenny Claude ni umuntu wamenyekanye cyane mu kuvuga amabi, atuka abatutsi, yavuze ibintu bibi byinshi. Ariko kugira ngo wumvirize neza iby'iyi nkuru idonido ryayo, ndagira ngo wumve ibyo Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati iterambere rusange n'umutekano wumvize yabavuze hiki. Uyu Kenny Claude amagambo yavuga sinzi nimba muyibuka mu minsi yaheze, wumve ingenero noneho ngo burya bakoresha aya magambo kugira ngo batrike abantu, donc aba bakore trick ku buryo baraza kubakuramwo amahera menshi, cyane cyane iyo bamenye yuko ufise ku mahera. Wumvirize uko babigenza. Uyu rero Kenny Claude Nduwimana ntabwo ibye byoroshye na gato. Uyu yamaze gufatwa n'uyu nguyu witwa Medardi, nk'uko muri kubareba ngaha ku mukora ya masanamu. Nagira ngo ukurikire wumve ibyo umuvugizi w'igipolisi, umuvugizi ubushikiranganje bw'intwaro hagati y'iterambere rusange n'umutekano, wumvirize ibyo bavuze ingene bano bantu uyu witwa Kenny Claude n'uyu nguyu ingene babigenza. Wumve burya uyu Kenny Claude ese iyo yatukaga abatutsi kubera iki yabikoraga kuri byose? Reka mbishyireho wumve.
Nduwimana Kenny Claude hamwe n'undi yitwa Medardi Muhiza, ejo bundi twabwiye uko amatohoza yaragitangura, ubu rero amatohoza yaheze kuko mu mwanya barahava baca barungikirwa ubutungane. Muti rero bagirizwa iki? Nabo nyene bagirizwa ibi byaha nyene bikogwa cyane cyane biciye ku buhinga ngurukana bumenyi, ivyaha byo kurementaniriza abandi, byo kuremeka inteba ishushe, ivyaha by'ubusuma. Nk'akarorero bano babiri sinababiri bonyene barakorana n'abandi nabonye bariko bararondegwa, ngira muramwumva abantu biyita bayigenga, akaba n'undi yitwa yigenga mu gucishije gushyiremo akarongo ariwe mbere yahora ari izina rya Kenny Claude Nduwimana ryo yakoresha. Hariho n'uwundi bamwe bita ba King Umurundi, bajya bose ni inkozi z'ikibi karuhariwe. Babigenza gute nk'akarorero kuri ibi bijyanye no kwiba? Urumva bakora ibyaha byinshi, ni ukuvuga baragenda bakaraba umuntu babona yuko afise amahera, bagaca bakoresha izina ritari ry'ukuri bimwe bita four compte mu Gifaransa, banditse ari yigenga canke King Umurundi, bagatangura bakamuvuga ko ibintu bamubesheye. Abantu bagaca bavuga ngo ni birungo ngo n'umuceri ngo n'umuceri ngo bashizeho ngo ahubwo ngo kandi ngo mukanya ngo ndaza kubabwira ngo ibi n'ibi n'ibi ngo ibindi bishasha ngo nimurindire gatowe ngo ni kumugoroba. kandi ivyo ariko aramubeshe bagacha bamwandikira bati burya utazanya amafaranga naya 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 tugiye tubivuge hariho rero abayatanga ayo mahe bagacha nizizi yankuru cubona zigarukira hagati batabandanye canke ugasanga bazifuse zijya naba batanze udatanze bacha babandanya barondera ibindi bamwandika ko mugabo babari babandi nyene ariko bakoresheje amazina atariyo atandukanye nkuvuga kuri King umurundi cyangwa kuri yigenga aratangura iyo nkuru akamuvuga nabi hanyuma gacaca kuyindi agaca muvuga neza bamaze kumvikana yarishe gucyo 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 aba rero twagira tubamenyesheje ko turabazi dukoresheje ubuhinga nyene bwa none bw'amatohoza uwita yigenga turamuzi neza turazi nahagaze uno munsi turafise n'amakuru yabo yo bakorera atari icyo twamesha nuko atari kwashakira neza abarundi ngo nga uwita King umurundi nawe nyene turamuzi neza na se na nyina n'umutumba avuka ko turazi n'igihugu agezemo uno munsi twamenyesha yuko aba bantu atanu umwe arondera neza igihugu ikindi twoca tubamenyesha nuko nukugabisha abantu bavuga yuko babarungikira inkuru izi nkuru murungika mumenye yuko mutaba muzirungikiye ineza y'igihugu kuko ntibakorera abarundi bakorera n'igihugu cy'u Burundi rero nabantu babarungikira inkuru burya nabo nyene nabo gutohozwa kandi turabikurikirana dukoresheje ubuhinga bushasha bwa none tukamenya abariko bararungikira inkuru n'inkuru bariko bararungikira rero amatohoza twavuze yuko ubu ari intango abo bose bazi yuko bariko barakorana n'umugambi mubi n'aba bantu bavuga ngo babwira bashira habona ngo ibintu kumbe nukwambika no remake intebe ishushe abantu canke inzego canke kugira bateranye inzego bamenye neza yuko amatohoza abandanya duhereye kuri aba babiri Medali Muhiza na Ken Claude Nduwimana basanzwe banakorana nabo biyita ngo yigenga cyangwa King Murundi ko turafise ivyemezo nga turafise ivyemezo turanabibereka n'inkuru bahana ko twoba nka karorero Medali Muhiza yandikiye yanditse inkuru avuga yuko ngo ngurongoye igisirikare cy'u Burundi bafunzwe cy'amaso ngo bagafungirwa ngo muri ngo kukirimba cy'umukuru w'igihugu muzi neza ko kukirimba cy'umukuru w'igihugu atamuntu afungiwe kandi muzi ko uwo mwubahwa avuga ari ku mabanga yiwe ya misi yose ibyo bikandikwa n'umuntu avuga yuko yigeze kuba ari umukozi wa leta agaca mucamwumva ko izo nkuru ziba ari izo guteranya inzego bafite intumbero yuko abantu bacanamwo abantu bahungabane bavuge ngo biracika murumva rero yuko abo bantu ari inkozi z'ikibi karuhariwe kandi ziriko zirabandanya zitohozwa ko turiko turabakurikira ko turiko turabagenda ko buke kandi twamenyesha yuko baba bajya inkuru kuko aho inkuru bo beshi bari baba bari ngaha mu Burundi kandi harimo n'abakozi ba leta mbere n'abandi bo ngaha mu Burundi umunsi wabo bazokumva bahamagawe kugira ngo batohozwe kandi bahanigwe ibyo bariko barakora turabisubiyemo bajya abantu nta muntu umwe ariko arashaka ineza kino gihugu ntibabahende kuko kuvuga ibitagenda neza kuvuga ibyaha bikogwa twarabivuze ko ari igikogwa cy'umurundi wari wese na nyine cyubahira umukuru w'igihugu yaranatanze n'uburyo bwo gushobora kumushikiriza ubutumwa bw'ibitagenda neza bw'abantu bariko barakora nabi ni burya buryo rero umuntu wese azi ko hariho abariko barakora nabi bityo ariko biragenda neza bivuge uciye muri burya buryo aba inzego zatanze busanduku turiho baradukwiragije baratanze mbere n'inomero zinze z'abarongoye inzego zitandukanye bitange hanyuma uhereza abo bantu ko nivyo bagiye rwaheze babikorere ko mbere no cangira ko subira kwibutsa inomero amajana 413 italiha inomero mu gipushikanganje bw'intwaro hagati mu gihugu tambere sanga n'umutekano mu gipolisi ijya wishize ku butumwa ivyo ushize ko barabikorera ko kandi bakabitohoza mugabo ntushobora kuza gushira abantu ku karubanda kwabagende ngo uyu ngo yakoze ibyaha ibi nibi we wurinde ko utari umutungane atani ivyemezo ufise umuntu akagenda abunda abunda kubera ariko yagirizwa ibi nibi 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 kandi atari byo kuko bajya abantu abatohoza hari gihe bababaza bati none washaka kuzana uyu muntu tworonderaho ibi nibi nibi ntibasubira kwishura basubira kwishura isigura ariko abagomba bafise iyo ntumbero yo kuja gucafuza abantu intumbero yo kuza guteranya inzego intumbero yo kuza kujyanisha abarundi nta ciza rero na kimwe gishobora kuva kuri bajya abantu abarundi bashaka kuvuga ibitagenda neza nibabivuge nivyo n'uburenganzira bwabo mbere ni nakamo k'indongozi ariko babicishe mu nzira indongozi zababwiye kuko niho biheza bigaca bikoregwa ko bigaca bitohozwa ko kandi byinshi byinshi bagiye baravuga bacishije mu buryo byagiye bitohozwa ko hanyuma ingingo zibereye zigafata.